kuba kenyezi ni runini cyane muri iyo terambere turiko turavuga. Abakenyezi dusanzwe turi gitigiri kinini mu gihugu. Murumva yuko nitwebwe tegereza kuja imbere mu kugira ngo iryo terambere rishoboke, kuko tutagiyemo abakozi niboheza ngo bakwire. Ikindi nacyo nuko abakenyezi turabavyeyi, nivyo n'abagabo n'abavyeyi, ariko turabavyeyi nitwe turera umwana, nitwe tumuba hafi cyane gusumba abandi bose. Nitwe tumuha indero kuva akiri mu nda gushika agere mu bigero. Ibyo bigatuma rero uruhara rwacu runini ya cyane mu iterambere, tutabyara abana bazoba muzigo ku gihugu, ahubwo tukabyara abana bazoba ikimazi badushikana kurya hangiro turiko turavuga.